Excel. It's Warten Vec lo. Ngicela senzene I poster labo for isimini ezoyenzeka la eClermont nge 11 November bo. Ayona ke le if udinga uyaza lesula khona www.wartenvec.com uzoyithola i-download awuyi-edit ngendlela yakho kube mnandi sengiyaphuma ke phela. I'm out baba.